Shalom ariko barangukira mwese mu mpande zine zisi mwizere ko ino audio ibasanze mumerewe neza nagira mfata umwanya wo kubashimira de Christ Ndikumana umuri kanguka nashaka gushimira abantu mwese mwitanze mu gikorane cha kanguka twarabonye ubwiza bw'Imana twarabonye abantu benshi babohotse kumbure ni mwabonye benshi ariko bajye abantu bose mwabona baterura bajana inyuma hari ibikorwa gidasanzwe cha deliverance twabonana benshi babohoka mu buryo budasanzwe harabaye intahe ubona ko mwanya ari muto tutashoboye kuzumviriza zose ariko muzoza muzumviriza muri kanguka kana abantu bagendeye mu buryo budasanzwe ari ngwara nyinshi zakize ariko ikinezereza cyane muri byose n'abantu bakijijwe intumbero y'igikorane nuko abantu bihana abantu bihanye ni benshi bakijwe ni benshi twaronse ama telefone y'igenemero nabahaye telefone twaronse abantu barenga 300 ba telefona bavuga ko bashaka kwakira Yesu umwana umukiza nduva yuko umwanya ngize audio aciye indwi imwe ntituraheza kubahamagara turashaka ko turahamagara tubafasha tubayobora benshi kwa rashimba kandi bishobora kwarafashwa icubahiro kibe ikimana nkuko navuze mu buzima bw'igikorane twari twiteze bino bihe kuva kera twari twiteze ikanguro mu Burundi aci imyaka 30 twumva itanguro igiye kuba mu gihugu rero iyo kanguro yatanguye kumburesha kubona ati nibisanzwe nzitwa tubona ariko ndagaragwe yuko atari bisanzwe ibyabaye ku munsi wa gatandatu itaka 2022 kwezi kw'indwi birekana byo kuri yuko igihe kirageze cyo gukanguka mu buryo budasanzwe abaje mu ikorane marabonye ko twasengeye igihugu gusengeye igihugu no kuvuga yuko twarasenze twatura ko Yesu ari umwami w'igihugu cyose twaravuze ama province yose ahava akagera turayavuga tuvuga ko Yesu ko Yeshua ari we mwami w'ama province yose narabisiguriye ko Yeshua ari izina risigura Yesu mu giheburayo nkuko uvuga Jesus canke mu rundi rurimi rero Yeshua ni izina rimwe ubushobozi afite application ya kanguka canke muvise kanguka yino munsi ku munsi wa gatandatu mwumvirize mu kirundi uriya mugabo atangura kuvuga numugabo yari umusuma aje mu kikorane aje kwiba ariko hamagira yibe bihurirana nuko mvuze izina rya Yeshua arumva ibizunguzungu hanyuma berateba aragwa hasi arabohoka atawundi amusengeye kubera izina rya Yeshua gusa izina rya Yeshua ariyo izina rya Yesu mu kirundi Yeshua mu kiburayo ni izina ribohora iyo ntaye ndashaka mu yumvirize nimba utumvise kanguka ino munsi ugende wumvise kanguka wumvirize umuntu yabohotse araba deliver yumvise izina rya Yeshua gusa ubundi ko ndavuga yarakijijwe arabohoka yavuye mu busuma acitse umwana w'Imana kubera izina rya Yeshua gusa ariyo izina rya Yesu yavuze Yeshua canke Yesu ni ukuvuga mu rurimi ni izina rimwe ni izina riri hejuru y'andi mazina yose rero igituma ngize rero audio nashaka by'ukuri iyi audio ishikire abarundi aho bari hose murundi wese yizera Yesu Kristo mwana umukiza umuzi umuhe ino audio ayumvirize ayumvirize ahari yaba mu Burundi yaba mu Shinwa yaba muri Amerika naba tari mu Burundi ariko akunda u Burundi hari abantu bafise umutwaro w'u Burundi kana tari abarundi tamaze kubona benshi ndazi n'abazungu bafise umutwaro w'u Burundi bashaka kubona amasezerano Imana yavuze ku Burundi ashika Rengana nabwiye yuko ikanguro si kintu kiba umuntu umwe mu gikorane gusa bikaca birangira oya ikanguro ni kintu cyo kwameza ko numuriro waka ukwiye kuguma waka kugira mitima ihembuke imitima ibohoke imitima yihane rero wewe umvise na audio ntuyigumize ko uyitange nimba usa ama groupe urimo arimo abarundi cyangwa abantu bakunda u Burundi ushiriye audio kugira abashobore kuyumva kuko turivuza kubona Imana igaragara mu buryo budasanzwe ndashaka gusaba abantu bavyifuza bavyizera babona ko bishoboka dufatane tuje hamwe dusengere igihugu cy'u Burundi kandi sije ko tubigira rimwe gusa shaka dukomeze gusengera igihugu cy'u Burundi abaje mu gikorane muranze ko nababwiye yuko ibibazo tubona byaba iby'igitoro byaba iby'ubukene cyangwa ibyo hanze biba tubona n'amaso ivyo nibigaragara ariko iyo kibazo cy'ukuri si ibi tubona ibibazo by'ukuri ni ibibazo by'impwemo ibibazo spirituel biri mu mpwemo mu buryo bw'impwemo rero by'impwemo bigwanya mu buryo bw'impwemo Manye Efeso 6:12 havuga yuko abo tunigana atari inyama n'amaraso nashaka tunigane cyangwa tugwane mu buryo bw'impwemo biciye mu masengesho ijambo ry'Imana rivuga ngo babiri cyangwa batatu bagiye hamwe ngo Yesu zo bari hagati yawo kandi cyo zosaba data ari mwijuru ngo azokibaha Lero ndashaka abarundi bene wacu aho muri mwese canke abakunda Burundi mu buryo ubucanke buriya tuje hamwe dusenge nk'umuntu umwe dusengere kino gihugu cy'u Burundi amasezerano yose Imana yavuze ku Burundi ashike ikimenyetso niturindire kusa iboneka niturindire kubifatika niturindire kubona ikitoro kibonetse sivyo duhagaze ko Imana igaragara mu Burundi tubone imitima iza ndabwiza ukuri abantu batelefonye kugira nimero turiko turahamagara turabona abantu bakora bohoka bariko barabohoka mu buryo budasanzwe tuko turabafasha kandi turashima Imana ku bantu bihanye bikemukira gikorane ariko ndasaka ari kintu cy'ambere n'imbere yuko dutangura kugira icyo gikorwa cy'amasengesho usengere abantu bose bafashe inkingo yo kwihana biciye mu kiye gikorane mu minsi iri imbere mu ndwi ziri imbere mu kwezi kumwe mu mezi abiri turiteze kubona ihinduka mu gihugu cy'u Burundi turiteze kubona ikiganza cy'Imana kigaragara mu buryo budasanzwe ahasi kunavuga ibifatika gusa ndiko navuga mu buryo bw'impwemo twarumvise ko Satani akazi kiwe no kwiba kwica gusangangura ashaka konona igihugu mu buryo bwose ariko tugiye guhagara nk'umuntu umwe duhamagare izina rya Yeshua bigaragare mu buryo budasanzwe Yesu Kristo yapfuye akazuka agaragare mu buryo budasanzwe biciye masengesho umuntu wese rero yizera Yesu Kristo umwami mukiza nashanda gusabe ufatanye natwe tugire urunani mu masengesho dusengere igihugu cy'u Burundi njye mujyima navuga tukwiye gusenga dukwiye gusenga twisunze ijambo ry'Imana dukwiye kumenya iki ijambo ry'Imana rivuga kandi dusenge twisunze ijambo ry'Imana rero umuntu wese yizera afatanye natwe biciye mu masengesho tuzosenga duhagaze ku ijambo ry'Imana mbega urizera ubushobozi bw'amasengesho urizera ko Imana ishobora gutabara igihugu biciye mu masengesho mu ngoma ya kabiri ishe 17:14 2 Chronique 7:14 haravuga ngo maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera munyonga hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nuko nanje nzo kuva ndi mwijuru ntarire ivyaha vyabo nkize igihugu cabo havuze ngo nkize igihugu cabo nta yindi nzira dushobora gucamwo kugira Imana ikize kino gihugu atari mu masengesho rero nashaka vyukuri dutegure amasengesho adasanzwe y'iminsi itatu yo gusengera igihugu cy'u Burundi kwisonzesha umuntu wese avyizeye nawe duhata kubikora ariko wumva muri wewe mwemu wawe akwemerera ko dufatanya wizera Yesu Kristo umwami n'umukiza tugasenga mu mwemu n'umukuri dufatanye dusengere kino gihugu kandi si rimwe tuzobikomeza ariko ari isengesho ridasanzwe tuzotangura itariki 4 z'ukwezi k'umunani zari ku munsi wa gatanu n'itariki 5 z'ukwezi k'umunani ku munsi wa gatandatu tukarangiza itariki 6 z'ukwezi k'umunani hazari ku munsi w'Imana iminsi 3 ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana dusenga twisonzesha dusengere igihugu cy'u Burundi dawagije ukuri Imana igiye gutabara kene gihugu nyo udasanzwe icyo twakoze mu secretes aho twatura amajambo tukavuga ko Yesu ari umwami mu province yose mu gihugu hari ikintu cyakoreze mu kirere rero dukwiye kukomeza uriya muriro watse kuri etes ukomeze nuzime dusengere igihugu hano nabonye bako narika kuri rezo sosio ngo turiko dusengera igitoro nagira mutahure yuko tusaye ko turasengera igitoro turiko dusengera igihugu mu buryo bw'impwemo ikibazo cya mbere igihugu cy'u Burundi gifise si ikibazo cy'igitoro ivyo nivyo kumbure mubona ikibazo cy'ukuri kiri mu ibisi y'impwemo dans le lieu céleste aho niho dukwiye gusengera kumbure bamwe bamwe mukoma ubona ubukene uri mu bantu bugaragara ariko nagarabwire ko ubukene bwa mbere ni mu mutima ni mu mpwemo umunsi twasenge igihugu imitima y'abantu igahinduka bagashira imitima ku Mana tukareka Imana ikazi kaganza Imana izotanga ubwenge Imana izotanga ibikenewe igihe abantu bazokwihana bakava mu vyaha bakandira mu nyonga h'Imana bagaha umugongo ivyaba kuhegera mu isi tugashira amaso ku Mana tukandira mu nyonga hayo tugasenga tukinginga Imana izotabara igihugu cy'u Burundi ngo twabisomye mu bamwe bakabiri cyangwa 17:14 2 Chronique 7:14 nivyo hajyana kwa buga Israel mugabo bavuga ngo abantu banje bitirirwa izina ryanje abantu bizera rero nitwaje hamwe tugasengera kino gihugu mu buryo bw'impwemo tudashize imbere ibifadika ibi byose bigaragara bizokurikira cyo gituma mu Matayo 6:33 Matayo 6:33 havuga ngo turondere ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo ivyo bindi dukeneye ivyo bindi bifadika bizokurikira ariko dushire imbere ubwami bw'Imana dusenge dugwane n'impwemo n'imyuka impwemo zitaboneka ahantu hataboneka iriyo celeste mu masengesho mu izina rya Yesu turonse intsinzi mu buryo bw'impwemo tuzoronka intsinzi mu bigaragara uri amusi ukorane ari impwemo nyinshi zasambuwe biciye masengesho biciye mu ntsinzi y'akaruru twateye mu kwizera ariko nibikwiye kurangirira hajya dukwiye gukomeza gusenga nje kutumara ku munsi wa gatanu itariki zine z'ukwezi k'umunani ku munsi wa gatandatu itariki zitanu ku munsi w'Imana itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani tuzogira iminsi itatu yo gusenga no kwisonzesha nibisaba ko duhurira ahantu hamwe bisaba ko aho uri hose aho uherereye uzoshobora kwifatanya natwe waba mu Bushinwa waba muri Amerika waba Uburaya waba muri Afurika y'Epfo aho uzoburi hose tuzofatanya mu buryo bw'impwemo Paulo arandika avuga ati nubwo ntahari mu buryo bugaragara ndahari mu buryo bw'impwemo yabivuga kera hatarabona technology agenda kwire yuko nubwo tuba turi kumwe nitwasenga dufite intumbero imwe duhagaze ku murongo umwe dufashe imirongo ya Bibiliya imwe dufite intumbero imwe n'ukwizera kumwe ndababwije ukuri tuzoronka intsinzi iyo Bibiliya ivuze gusengera igihugu nashaka mutahure yuko dukwiye gusenga uko Bibiliya ibivuga muri Timoteo wa mbere cya kabiri havuga ngo ijya mbere y'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu bose ndavuga abantu bose mu gihugu barundi bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana umurongo wa kabiri ngo kandi cyane cyane abami n'abashinzwe hejuru bose sizi ko muvuga n'abakora atubwira ngo dusengera abami n'abashinzwe hejuru bose igihugu cy'u Burundi n'iki gitwaga n'abami gitwaga n'umukuru w'igihugu bigegera byiwe harabashikiranganje harabarongozi abo bose ijambo ry'Imana dusaba kubasengera kuko iyo tubasengeye hari ikiganza cy'Imana kibagendera agakora ubushobozi bw'Imana tukarongorwa n'Imana mu kino gihugu mu gusengera abarongozi b'igihugu rero icyo nibisaba ko uba mu mugambwe uyu cyangwa uriya ntibisaba ko uyumvamo umuntu cyangwa utamwiyumvamo ariko ukunda igihugu cyawe usengera igihugu uko ijambo ry'Imana ribivuga iyo abarongozi ubasengeye ukabasha amaboko y'Imana mu izina rya Yesu haraba ubwenge Imana yatanga ubwenge Salomo yatwara Israeli ijoro yarasenze Imana imuha ubwenge bwo gutwara Israeli byaciye masengesho yabisabye Imana biciye masengesho muri umurongo nyine twasomye muri Timoteo wa mbere cyo cya kabiri umurongo wa kabiri ngo nitwamara gusengera abarongozi abashizwe hejuru bose ngo niho tuzokwama mu mahoro dutekereje kubaha Imana turi nyankamugayo nduvuga yuko amahoro kugiraze birasaba gusengera abarongozi b'igihugu nkuko tubisoma mu ijambo ry'Imana birasaba gusenga utaraba aguhagaze utaraba uruhande urimo uhagara mu ruhande rw'ijambo Jima ni kenshi muri Bibiliya twabonye ahasha kuba ico bita jijima canke igihano mu gihugu abantu bose bakaje imbere y'Imana bakinginga nk'umuntu umwe Imana ikigarura kenshi muri Bibiliya Imana yigaruye ivyago vya kuba mu gihugu ntibibe hakaba amahoro hakaba gutabagwa hakaba kwihana hakaba ikiganza c'Imana ivyo rero bizoshoboka nitwasenga nk'umuntu umwe Tuhe gusengera gusa ibintu bifadika dusenge ubushobozi bw'Imana bugaragare kuko nitwaronka insinzi mu buryo bw'impwemo mu isi itagaragara tuzobona ivyamwa mu isi igaragara rero ukuntu bizogenda ayo masengesho nise kanguka Burundi nta kwiyandikisha nibikeneye kuja muri groupe ya WhatsApp nibikeneye kwiyandikisha bisaba kuzozora kurikira muri application uko zozona bivuga ku munsi wa gatanu mu gitondo niho amasengesho azotangura abantu bashaka kwifatanya natwe mu kwisonzesha utagwaye estoma utafite ikibazo cy'umubiri cyangwa cy'indwara wo kwisonzesha gushika saa 12 nuvuga 18 utafungura kugira dufatanye hamwe abashaka kurenza uyu munsi nta kibazo uko uzorongorwa ariko twese nimiburiburi tumara umunsi tudafungura hanyuma umuntu wese nubwo kwa gatanu waba wagiye ku kazi urondera umwanya wawe n'Imana wiherere icya mbere nuko nifuza ko iyo minsi itatu twese hamwe saa 10:30 y'igihugu cyawe uzowe wabyutse uri kurasenga wawe muri Amerika umenye ko abari muri Amerika mwese muzowe mufatanije saa 10:30 yo muri Amerika abari muri Aziya muzowe mufatanije saa 10:30 4:30 du matin y'icyo gihugu uri muri Afrika uri mu Burundi uri muri Congo uri muri Portugal aho uzowe uri hose usenge saa 10:30 umenye ko aho musangiye amasaha nico gihugu bazakora senga tuzotora abantu benshi imana nyeretse ko azabara abantu benshi cyane bazosenga ayo masengesho yasenge wizera tuzotanga ku munsi wa gatano habadusuye ku munsi wa gatandatu saa 10 nigice 4:30 du matin ivuze uvyuke nk'iminota 10 imbere kugira saa 10 nigice ubutanguye sitakuye gusenga isaha cyangwa saa 9:30 usenge kurongowe ari kusengere igihugu c'u Burundi nzoza ndabereka intumbero kwa kane buca kwa gatano nzobaha imirongo duhagarara ko twese ama verse cyangwa imirongo yo muri Bibiliya tuzohagarara ko izobe ari imwe tuzaba dufise intumbero imwe umwe wese asenge ukorongo ariko mpwemu yera abone ko turi umwe dufise imirongo imwe duhagaze ko dufise intumbero imwe dusengera igihugu c'u Burundi kumunsi wa gatandatu itariki 5 naho nyene imbere y'uko umunsi ugera ku mugoroba nzobaha imirongo nzoyibaha kuri application abonye message ashobora kuyiha abandi ariko nzokora ndabiha kuri application yakanguka mubone imirongo duhagarara ko twisonzesha ufungura saa 12 ushobora kubandanya ubandanye abashobora kubara iminsi 3 badafungura babishobora babikore utagwaye ariko mwibiburiburi ushikaye saa 12 so ku mugoroba kandi ubyuke saa 13 usenge hanyuma mu munsi hagati urondere umwanya wawe wo gushimira Imana nzobereka kandi dusenge mu nzira imwe tugire umurongo umwe duhagarare ku mirongo imwe yo muri Bibiliya ku munsi wa gatatu rero ariho tuzorangiza ayo masengesho hazore ku munsi w'Imana itariki 6 z'ukwezi k'umunani si août saa 10 nigice 4:30 du matin hariho amasengesho njewe nzoshiramo nzosenga azoca muri application uzeronka saa 10 nigice ayo masengesho nasenga muzoyumva niwayashiramo ndiko ndasenga nawe ifatanye nanje usenge dusenge hamwe kuba twagiregeye twasengera covid amwe covid yari yateye muri bihene twasenze turisonzesha tumeme mistatu kandi twarabonye ivyamwa by'amasengesho rero kuye niko bizogenda saa 10 nigice 4 du matin hazo amasengesho nagenda gusabe ino message ino audio uyihe umurundi wese aherereye uziko yizera Yesu Kristo mwami n'umukiza afuma yakubikora ariko wayimuhaye igiye cikanguro kirageze turi muri cyo hari kintu cyakoretse mu isi y'imuhe mu gihe twasenga n'uzuga dusuye gusenga iminsi 3 hanyuma nzobabwira igihe tuzogira n'iminsi ko tugiye basengesha amasengesho azotuma ikanguro rihaba kandi bimara igihe kinini wewe wahisemo kwifatana natwe muri amasengesho ya kanguka Burundi ntibisaba ko yandigisha ntibisaba kuja muri groupe bisaba ko kwa kane itariki 3 z'ukwezi k'umunani saa moya mu gitondo 7h du matin nzoshira kuri application imirongo tuzohagarara ko n'intumbero n'inge tuzosenga wewe ukorongowe wisunza ibyo nzoba nabahaye twese hamwe dusengere hamwe umwe wese ahari hanyuma twisonzeshe abashoboye kwisonzesha bisonzeshe hama tuzurangiza ku munsi w'Imana itariki 6 z'ukwezi k'umunani munyuma tuzotegura urugendo rwa Kristo hano mu gisagara cha Bujumbura ariko ivyo tuzobikora ari uko tronse uruhusha ariko mu mwanya tubanze dusengere igihugu ibindi nzogenda bibabwira uko bizokurikirana ndiho aho umugisha Imana ihezagire Uburundi ikanguro ryashitse niri nyene kandi bisaba ko dusenga kugira ikanguro ribandanye abantu benshi bagiye kubohoka igihugu cy'u Burundi giye guzokira kuko ari isezerano twizeye kandi gihe kirashitse muhezagirwe.